God. Galu wanga ngwaji wewe usaone ngati za masewera mukuyenera mumpewe ngati mumadusa mungobwerera pateni ndinayikira tuchikwangwani choti musamale ndi agalu uyu ndi galu oluso ofuta musamufananisa ndi yakwanu olo wakatemera maopa kuti abwera samubaye ndiyena podusa pateni kumaziona ngati iwo ndi machale asanu walumidwa pompa amafuna kuti ya musaize koma adakaziwa dakapanga zoti pasili watandize maneba za maziwila tuna kunoko kajitete so jiliko akangodula pa chain amango siwila tulelo siliko they know I'm a threat
they never unleash me
amaziwa sanga ndite nizingu wapasa mabizi
they know akangodula pa futa
ango yambi latu kutawa galu wadula pa chain neba yeah. Galu wadula pa chain neba muli kuti tipulu mutse Neighbor. Kuponyera fupa amagana amafuna zija zaziwisi malo apokosa magana amafuna bomwe pali peace ndi galu wafula galu wakulu galu wotisungamu kwanisi ndi galu wadula galu wadula galu wotisungamu sambisi kona fazima ngojita matasi mapeza mpata olo ndi pang'ono alendo akalo wapaketi timachita kukwira pakono baliba na musolowera olo wakwao wama muopa kana sama funa kuti asituluka mukola samalira iwe nzanga amatha kudumpa olompanda zulo lomweli wamuluma jeni ndi yolanda they know I'm a threat
they never unleash me
amaziwa sanga ndite ndizingu wapasa mabizi
they know akangodula pafuta
ango yambi latu kutawa galu wadula pa chain galu wadula pa chain galu wadula pa chain galu wadula pa chain galu wadula pa chain